Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwishyizwa na Emmanuel Nyungeko.
Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bakunzi mwese ba Radio RP yabivanye naho umwe wese aherereye musanga ikaze ry'amakuru twabateguriye kuri uno munsi wa kabiri genekezo rya gatanu gitugutu mwaka w'2021 mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru ashimikiye ko igenekezo rya gatanu gitugutu uko umwaka utashye isi yose irahimbaza umunsi wahariwe umwigisha. Abigisha bo mu Burundi bakavuga ko uyu munsi wabasanze mu ngorane zitandukanye harimo izijyanye n'umushahara atakuyifashe. Ubushikiranganji bw'intwara yo hagati, umutekano n'iterambere rusange busaba abajejwe umutekano guhimiriza abanyagihugu kugira ngo basubize ibigwanisho bafise bidakurikije amategeko kuko biri mu bihungabanya umutekano mu gihugu. Abarongoye inama Mpanuzwa Jambo ya komine Kabarore intara ya Kayanza bagiriza mutandiri w'iyo komine kuba yatanze amakuru ahushanye n'ukuri ku bijyanye n'amakori yinjira muri komine kwicukurwa ry'ubutare. Subire ndabahikaze mu kanya idonizo. Duhere mu gisata cy'umutekano nk'uko narimejeje kubibabwira mu ngingo nkuru ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu. Umutekano n'iterambere rusange buremanga ko hari ibirwanisho byinshi binyanyagiye mu banyagihugu. Mu nama nshikiranganji yo ku munsi wa gatatu uheze, umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko ibyo birwanisho biri mu bigize iminsi bihungabanya umutekano hirya no hino mu gihugu. Asaba abajejwe umutekano kuba hafi y'abanyagihugu mu kubahimiriza ngo basubize ibyo birwanisho. Twumvirize Prosper Ntahogwamiye, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi.
Umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yaramenyesheje ingene umutekano wifashe mu gihugu. Yaramenyesheje ko hari kandi ibikorwa by'iterabwoba byibonekeza muri iyi minsi ngaha mu gihugu, ariko hakaba n'ubundi bugizi bwa nabi bukorwa bivuye ku matate hagati y'abantu. Aha akaba yavuze nk'ibyabaye mu Ruziba no mu Gatumba. Yaramenyesheje ko ibyo byerekana ko hakiri ibigwanisho bikiri mu gihugu hagati, ko rero bikenewe ko abajejwe intwaro boba hafi y'abenegihugu mu kubahimiriza kubisubiza. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu yaramenyesheje inama nshikiranganji ko mu rugendo aheruka kugira i New York, aho yari yitabye ibikorwa by'inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, yashoboye kubonana n'ishyirahamwe ryipfuza gufasha kugira ngo abarundi baronke ikarata karangamuntu ikoze mu buhinga bwa none, bimwe bita carte d'identité biometrique mu rurimi rw'Ifaransa, ku giciro gito cyane. Kubera bizohurirana n'itegurwa rya rusansumizwa mu 2022, yasabye abashikiranganji bajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'ikigega cya leta kuvugana n'iryo shyirahamwe kugira ngo ibyo bikorwa bikogwe zunganirana kandi zuzuzanya. Yaramenyesheje kandi ko hari ihuriro ry'urwego rw'igihugu rijejwe iterambere ry'u Burundi ririko rirategurwa. Hazoshigwaho urubuga ngurukana bumenyi incabwenge z'abarundi zizoza ziriyandikisha ko kugira ngo hatogwemo abashobora gushikiriza ivyumviro canke inyishu ku bibazo biri mu Burundi terera mu iterambere ry'igihugu umwe wese mu vyo afitiyemo ubuhinga. Bigiriwe Gitega kwa 30 Nyakanga umwaka w'2021, umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo Prospera Ntahogwamiye.
Mu gisata cy'intwaro ibereye abajejwe intwaro baharitse abagore babo bubakanye biciye mu mategeko hamwe n'abubatse bidaciye mu mategeko bagiye guhagarikwa mu kazi kabo. Ibyo biri mu iketi umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere ridakumira hamwe n'umutekano Gervais Ndirakobuca yandikiye babura amatari bose b'intara kwa 28 Nyakanga uyu mwaka basaba ko boba baragira intonde zabo barongozi. Inkuru twateguriwe na Aimable Nishimwe.
Mu iketi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere kumira hamwe n'umutekano Gervais Ndirakobuca yandikiye babura amatari bose hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura akanahigopi umukuru w'igihugu cegera ciwe hamwe n'umushikiranganji wa mbere, atangura yibutsa ko indongozi ihamagarirwa kubera akaroro keza abirongoye kugira bayigirire icyizere. Ariko nk'uko tubandanya tubisoma muri iryo kete, ku makuru bafise muri ubwo bushikiranganji hari indongozi zigenza nabi ibishobora guha akaroro kabi abo zirongoye. Nimeriyo numbero mushikira nganje jereve ndira ko buca yategese babura matari bose bo mu Burundi hamwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura kudoma rutoki ku ndongozi zose zibara n'abagore ariko batandiswa imbere y'amategeko cyo kimwe n'indongozi zaharitse abagore bazwi n'amategeko aha asaba ko babura matari baca batangura igikorwa cyo kubahagarika mu kazi bajejwe na leta bakibona ugo gwete ingingo mushikira nganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere ridakumira hamwe n'umutekano asigura ko yafashe kubera mu makoraniro bahuriyemo n'abanyagihugu yamenyeshejwe ko hari indongozi ziharika abagore bazo izindi ugasanga abo bubakanye batanditswe ivyo ngo bikaba biruko mu gihe leta atacyo itari yarakoze ngo ituze iyo nyifato itabereye mu gihugu cyose
Emabre nishimwe urakoze tukiri ngaho nyene rero ingingo iherutse gufatwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange hamwe n'umutekano yo guhagarika mu kazi abakozi baharitse n'ingingo iho nyanga ibwirizwa shingiro ikongera ikanivanga no mu gisata cy'ubutungane ibyo kikirizwa n'umwe mu bashingwa manza baharanira agateka kazi na muntu umushingwa manza Janvier Bigirimana aho yemeza ko kurenga ibigo ari icyaha gihanwa ariko umwe mu bubakanye abanje kwitwara twumvirize umushingwa manza Janvier Bigirimana
icyambere cyo duravye ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi riravuga yuko umuryango ari umushinge w'igihugu ni kuvuga ushobora gushinga umuryango abantu bakarondoka n'ibintu bishyigikiwe cyane n'ibwirizwa shingiro n'ibintu bifatwa yuko bihambaye mugabo nta namwe ibwirizwa shingiro rivuga yuko kugira ngo umuntu ashinge umuryango ategerezwa kuba yubakanye n'ubundi bishyiye mu mateko ni kuvuga ibwirizwa shingiro ryemera yuko abantu bashobora kubana bataciye imbere y'amategeko batagiye kuragana imbere y'amategeko kumbure ho bitandukaniye amategeko y'u Burundi ntiyemera ko abantu barenga ibigo ntiyemera yuko abantu babubakanye hama ngo bashobore kuja kurondera abandi babana mu gihe basanzwe bafise ububakanye ariko ivyo bihanwa n'amategeko mpana vyaha kandi twagomba twibutse yuko naho nyine ubira umuntu ahanwe hategezwa kuba hariho umwe yitwara mu bantu babubakanye ariko icibonekeza nuko harimo kurenza urugero kuko nk'ibwirizwa shingiro nyene rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo ya 29 iravuga neza yuko umuntu yubaka ugwiwe ari uko bimbe kugushaka kwiwe bisigura yuko umuntu yatubatse ugwiwe yategiye kuragana imbere y'abajejwe intwaro muri icyo gihe nta kosa na rimwe aba yakoze turavye amategeko agenye igihugu rwego ruhambaye rw'ibwirizwa shingiro reka dufatiye no ku mategeko mpuzamakungu u Burundi usanga bwarateye ko umukono wagomba n'ibyo bwirizwa shingiro riravuga yuko umuntu ategerezwa kubahizwa mu buzima bwiwe n'ubuzima bw'umuryango wiwe biratangaje ingene rero no munsi umuntu bashobora kuza kuvuga wewe ngo mbega ngabo bana babavyaye kumu fasoni cyangwa kumushinga naye mwubakanye bityo mu mategeko n'ibindi ibyo babyita kwivanga mu buzima bw'abantu navyo bikaba bihonyanga ingingo ya 28 y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko abantu batezo kubahiriza mu buzima bwabo n'ubuzima bw'imiryango yawo ikindi gitangaje nuko ari ingingo iri kifatwa iza yerekeye abajeje intwaro gusa dusanga hari ibihano byo kubihabwa abantu bajejwe intwaro bitari kubihabwa abandi banyagihugu muri rusange kakabara akarenganyo kumbura umushikiranganji yuko ikubita agashi akabona yuko aba bantu ari karabarenganya nimba hari habohanwa mu gihe barenze ibigo baganwa hisuzwa amategeko
erupeya
tutandukira igisata cy'indero buri kwa gatanu gitugutu ku mwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi wahariwe umwigisha uyu munsi ukaba ushitse abigisha bo mu Burundi bari mu bukene butagira izina aho bavuga ko babuze n'uko bahimbaza umunsi wabahariwe bagasaba leta kwikubita agashi igaha agaciro igikorwa umwigisha akora inkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze
Bamwe mu bigisha bavuga ko uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigisha bawuzi ariko ko ushitse bagifise ingorane nyinshi uretse ko n'ivyo leta ibemerera itabishira mu ngiro abigisha bo mu Burundi bavuga ko aribo bari bakwiye guhabwa agashahara kaboneka baravye akazi bakora
mu Burundi umwigisha niyo muntu arakwiye guhembwa amafaranga aboneka kandi afatika mugabo niyo muntu wa nyuma afite ibibazo bidasanzwe birirwa ku kazi gatabo cyari buryo gukora utwawe ugashimuhembwe n'icyo kuzi. Yangu mafaranga ria bujeba kongere, yangu na yuko tayari bujeba changa ni mafaranga kirembiri. Nuko ba yuko kuhenda, haya waje enda kutoa vishwa matena bantu kasanga waya Maria kui fanya nuko jina bobi ni nami kishavaya.
Abo biki shabu gako, ingola ni wafisi nyamukuru, arumushahara muto, baravya amasaha bakora n'ubuzima buzimbye babayemo abo bigisha bagasaba leta kubafata nk'abandi bakozi ba leta.
Kuri uyu munsi rero wahariwe abigisha Antoine Manuma arobuye runani rw'amasendika yo mu gisata cindero n'inyigisho mu Burundi FENASEB mu mfunyapfunyo asaba leta gushira mu ngiro ibyo yemeye bijanye no gukuraho ingorane y'ubusumbasumbane bw'imishahara budakurikije amategeko. Antoine Manuma arobuye runani rw'amasendika FENASEB.
Nk'abarezi n'abigisha uwo munsi mukuru ushitse hari ibibazo bitandukanye mu gisata dukoreramo. Ingorane za mbere zifatiye kugene umwigisha abayeho haba iwe canke ahakorera. Dufashe mu buzima bwa misi yose umwarimu abayeho mu buzima bugoye bufatiye na cane cane kukuntu afashwe. Aho twotangurira kucerekeye ikibazo cy'umushahara n'ukuri naho leta yoba yaragize akigoro intambwe iracari ndende. Nuvuga ntitugereranye je ningene abandi bakozi mu bisata bimwe bimwe bahembwa tugasanga rero umwigisha aracari nyuma cyane kuko umushahara wiwe nshobora kumubeshaho kuva ku itariki imwe y'ukwezi gushika ku kwezi kurangire. Aha rero twosaba leta yuko yoshira mu ngiro ibyo yiyemeje bimwe bise kugabanya usumba sumbane cyane kukuraho burundu hagati y'imishahara y'abakozi. Twisaba rero ko iki kibazo yocihutisha kuko ubuheruka mu nama y'abagize leta twumvise umengo hariho inzitizi nyinshi bigatuma icyo gikorwa kidatera imbere. Izo nzitizi rero zova kuko baheruka gushyiraho umugwi uzoba ujejwe gukurikirana ikibazo kirabiyo mishahara. Rero igikorwa cyonyaruka iyo mugwi ukarangiza ibikorwa byawo kugira abarimu n'abandi bakozi imbere bakiri hasi nkabo atunganirizwe batore akoyoko.
Urongo runa ni FENASEB aragaruka kandi ku kibazo kijanye n'abigisha bimuriwe gukora handi mu nyuma bagasubirizwa. Antoine Manuma akavuga ko habayemo akarenganya n'ubu nyene dusubire tumwumvirize.
Uyu munsi mukuru kandi ushitse hari abarimu bari mu ngorane zidasanzwe. Ba barimu rero bakugwa mu ntara bakajyanwa mu zindi, bagakugwa mu makomini bakajyanwa mu yandi. Muri cya gikorwa cyari kigamije gusabikanya abigisha, icyo gikorwa nacyo kikaba cyabaye mu myaka ya 2016 na 2017. Urunani rwacu rwaramaze gushikirizaho ruhagaze kuko rwasanze hari akarenganyo aho abarimu batwawe bakuwaho bahora bakorera bariko basubirizwa n'abandi. Ibyo bikaba mu kuzana arimu biciye muri bimwe tukwahindurira aho bakorera mitasho canke mu gutanga akazi kuri bashasha. Icyo kibazo rero cyofatwa nk'ama n'ubushikiranganje bw'indero ariko kikaraba na leta muri rusange ko twasanze ari ubushikiranganje bw'indero bwonyine umuti utohava wihuta gutogwa.
Ikivugo cy'uyu mwaka ni Nduguriye Twamugina uruhara rw'abigisha mu kunagura igisata cy'indero Ndugaye Twamugina. Uwo munsi mukuru rero mu Burundi ukaba uzohimbarizwa mu ntara ya Gitega kugeza 16 uku kwezi nyene kwa gitugutu. Abigisha bahungiye mu makambi y'impunzi uyu munsi kandi wahimbajwe mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya Tanzania. Abigisha bahungiye muri ico gihugu bavuga ko batorohewe mu kurangura umwuga wabo wo kwigisha kubera ubuzima babayemo. Abo bigisha bamenyesha ko baronswa agashiruka buteye kintica nk'ikize iruhande yo kutagira ibikoresho bibafasha mu kazi kabo ka misi yose. Bamwe rero bakaba bahitamwo guheba uwo mwuga. Inkuru ya Eroje Kwizera.
Huko bamwe mu bigisha b'abarundi bahungiye mu makambi y'impunzi muri Tanzania baganiriye na RPA ya babivuga ngo uyu munsi wabahariwe uje bari mu ngorane nyinshi ku bijyanye n'umwuga wabo. Abo bigisha bamenyesha ko umwigisha w'impunzi aho muri icyo gihugu afashwe nabi mu bijyanye n'agashahara bigatuma yama ari mu bukene butagira izina.
Musharaba barimu babo n'idini biraduka tutuma duha nk'aya mahera ajyanye n'ibihumbi 55 nta kutwongera ntige dufite icyo aricyo gitwara nk'aya mahera ngomba kuba twatwemereye kugira ngo batwongere ntibongera. Kandi tuzi ko amategeko internationale nta muntu ashobora gukora ibihumbi 55 ku kwezi. Ibyo ni ukubica bigatuma n'abanyeshuri bacu bagaya abarimu kubera na kunoge na mbaya kesi kwa buri mmoja hama kumi sana zokoa changu mimi sana zokumjiriza muhuri la busani hicho ukienda kuirak kambali unafanya kujiraku kwa sababu fiti pana imwe na hama busa wisiiga mugole wa onu kwenye ne
abuigiisha barabuga nubu kwenye bivi kureisho umigiisha akende na mukadiki iwe
akaro kushika nubu kwenye staha Tutrabugana, umur saya sudah orang tangguh, mungkin orang ini pergi ke matching. Dan kami ini bisa tiga lagi tangguh, kami semua tidak tangguh kami ini. Soalnya, tu mara mula jangan aku perasaan, naik itu jangan aku kerja bukan naik itu. Nah, matching tiga dua kami ini. Orang ini juga usah, minum jadi kami itu kami ada fakta naik itu, naik itu orang mereka yang jadi naik itu. Ada kerja jadi juga usah korak kerja kami. Kami dua fakta yang aku asing matching, matching mana yang pergi ke kerja.
Izongola nizo seba fise mruo muga woku igisha zituma aveshi iba uheba wakaja gukora ibindi bituma ubuzima bwisu nunura
abana mubeshi barapuye mwure 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 igisha waragenda waragenda mwure mwesehemba abakozi bajyo neza ero nyinza cyose cyarasenye abana mubeshi baragenda kabisa abana mubeshi bafite ubumenyi buhagije baragenda bigatuma kabisa n'abandi basigara ubona yuko babuze uko bagira n'andi
abo bigisha basaba abarongoye igisata cy'indero n'amashyirahamwe asanzwe afata mu mugongo igisata cy'indero mu makambi y'impunzi guha agateka umwigisha akwiye ngomenya ko uyu munsi wahariwe umwigisha utahimbarwe mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania
eroje kwizera na wewe urakeneye tuve muri Tanzania tugaruke mu gihugu tubabwira ibijyanye n'igisata cy'agateka kazi na muntu ahishira hamwe mpuzamakungu gishinzwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB riteri ryatsi ifungwa ridashiye mu mategeko y'umukozi w'ishira hamwe gishinzwe guharanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo APODHB mu funyafunyo Tony Jame nyina Karinate Tsakiana serukira IDHB amenyesha ko ifungwa rya Tony Jame nyina ari kimenyetso ntabesha kivuguruza ivyo president Evariste Ndayishimiye yama ashikiriza ku Burundi buri mu nzira nziza y'ubutungane n'intwaro rusangi Karinate Tsakiana agasaba ko Tony Jame nyina yorekugwa atakirinze gusabwa kuko atacaha yakoze tumukurikire
Nous sommes choqués par le jugement de la cour d'appel de Ngozi dans le procès de l'avocat Tony Germain Nkina.
Turatewa gahinda n'urubanza rwaciriwe umushingwamanza Tony Germain Nkina aruciriwe na sentare isubiramo imanza ya Ngozi. Abacamanza ico bakoze kwabaye gushimangira urubanza rwari rwaciwe na sentare y'intango kandi atavyagirije bafise. Ugo rubanza rushubiriye kwerekana ko atagigenge bw'ubutungane buhari mu Burundi. Kugacu imvonyamukuru yamufunze nuko Tony Germain nyina yakorera ishirahamwe gishinze guharanira gateka kazi na muntu n'akabanyororo APODHB rimwe mu mashirahamwe yakoze mu gisata cy'agateka kazi na muntu gushika mu mwaka w'2015 bamwagirije ko yakoranye n'imigwi y'abagwanyi ico caha ubu kimaze kuba umugenzo kuko kenshi cagirizwa abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamashaka kwerekana ko Uburundi bwamaze kwinjira mu nzira y'ubutungane na demokarasi ariko ifungwa rya Tony Germain Nkina gerekana ibihushane turasabye leta y'u Burundi kurekura Tony Germain Nkina atagisabye kandi vuba na bwangu niwe muntu aharanira gateka kazi na muntu mu Burundi tuzi asigaye mu buroko
immédiatement Tony Germain Nkina qui est actuellement le seul défenseur ou ancien défenseur des droits humains en prison au Burundi
RPA
Murukurikirane rw'amakuru ajyanye n'ingene abapolisi bafashwe mu kazi kabo uno munsi tubabwira ibyerekeye guhabwa amanota bamwe muri abo bapolisi bakaba bidoga bavuga ko bamaze igihe kitari gito badafatwa nk'abandi bakozi ba leta ku bijyanye no gusuzuma uko umukozi yigendeje mu mwaka arivyo bita cotation mu rurimi rw'igifaransa ni inkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesha
Bamwe mu bapolisi b'u Burundi bavuga ko bamaze igihe kitari gito basuzumirwa ibikorwa baba baranguye mu mwaka ariko iryo suzuma ntirikurikigwe n'udushiruka bute tugenerwa abakoze neza uno mupolisi amenyesha ko atatandukaniro riri hagati y'umukozi w'akarorero n'ikigaba mu rwego rw'igipolisi
kandi kotasiyo ijyana amafaranga se bari kutunda amanota nk'amazi amafaranga aguduha
Awa polisi ngo babazwa nuko badafatwa nk'abandi bakozi ba leta kandi akazi bobo bakora ari kenshi kana basaba no kwitanga.
Aya batubye abantu bumva batumbira karatubire ngo babana hakarere banza karaba ukunze bijyanje yacu iri kure yacu. Dushaka na meza biri tutagiye kwa muryango. Abandi bakozi ba leta bo bataha mu miryango kandi abona umuntu akora amasaha atari atari.
Awa polisi basaba bashimitse ubushikiranganje bakukira gukora uko bushoboye kugira ngo bakemurire icyo kibazo hamwe n'ibindi bitari bike bafise byashikirijwe nabo mu makuru yacu aheruka. Uruganda rwa FPA rwasubiriye kurondera umushikiranganje w'umutekano Jovendira ko buca ariko n'ubu twamukenye n'inkuru tuzobandanya.
Tukiri ngaho nyene mu gisata c'intwari bereye abakozi bo mu gisata kijejwe gutanga impapuro z'amatongo titre foncier mu rurimi rw'ikinyamazuru bamaze amezi agera kuri atatu bataroswa agashahara kabo. Ibyo bikaba bimaze kugira ingaruka ku banyagihugu bitura ico gisata aho abo bakozi babaka ibiturire bavyita udushimwe. Dani Kreh irakumba.
Abakozi bo mu gisata kijeje gutanga impapuro z'amatongo titre foncier bavuga ko kuva mu kwezi kwa mukakaro batarahabwa agashahara kabo. Basigura ko ubushikiranganje bw'ubutungane icyo gisata cegukira aribwo butaratanga uruhusha kugira amafaranga yabo aboneke. Abitura icyo gisata gisanzwe ari kimwe mu byiturwa n'abanyagihugu batari bake bamenyesha ko abakozi bari basanzwe babakira neza kandi atakirinze gusabwa ari ko muri kino gihe basigaye basaba udushimwe ku kazi kabo baba babakoreye. Uyu ni umwe mu banyagihugu bitura igisata cya titre foncier mu Burundi.
N'abantu bahora bakira neza abantu ndi umwe mu bagiye kurondera idosi basigaye nakuze hano nje gusabira titre foncier hanyuma ndururuka ngeze hasi nsabona umuntu aje yiruka inyuma yanje akareka shefu wose ntawarumpe n'igihumbi cyo kurya saa sita atangiza rero nuko twese tumaze amezi atatu tudahembwa.
Uruganda rwa FPA rwarondeye Janine Nibizi umushikiranganji w'ubutungane kugira agire icyo ashikirije ariko ntitwamuronse.
Damitre irakumva na wewe urakenuye abarongoye inama mpanuzi wa jambo ya komine Kabarore intara ya Kayanza bariyamiriza ibiherutse gushikirizwa na musitanteri w'iyo komine hamwe n'abarongoye amashirahamwe acukura ubutare aho bemanga ko mu mwaka binjiriza komine imiliyoni zishika 120 z'amakori. Abo bagize inama mpanuzi wa jambo ya komine Kabarore basaba ko nimba koko ayo mafaranga yinjira muri komine hokogwa amatohoza kugira ayo mahera yerekanwe ahari canke icyo yaranguye. Ido ni ido na Onezime dushimagize.
Inyuma y'imyidogo itari mike y'abanyagihugu muri komine Kabarore bagize amashyira y'amashukuru butare kwaho kubateza imbere agateza imbere na komine yabo yaje kubatubatuza no gusambura ibyari bihasanzwe bene ayo mashyira hamwe bose uko bayibona. Vincent Ndagijimana aserukishije hamwe komebu ari n'abatungurutse kamini nabo banyagihugu yemeza nyabu na kafitiye akamaro kanini yo komine ngo kayinjiriza amafaranga menshi y'amakori.
Ku mwaka amahera dushobora kuba turi hamwe komine turariha nk'imiliyoni 1.2 hagati y'ijana na 50. Ubeyeri yoyo ubutare iza kurihishiriza aho tuba twabushikanye ku ruganda.
Sangwe Berekimasi musantere wa komine Kabarore aremeza nawe nyene kayo mashyira y'amashukuru ubutare afitiye akamaro kanini komine arongoye. Ngurete ayo makori injizi kigacha komine ngo arafasha no mu bindi bikorwa by'iterambere.
Aya masosiyete aratanga amakuru cyangwa se batanga amafaranga 300 ku butare wa bwashobora amande yaho yo mu iterambere rya komine baterera mu bitari bike. N'abahakaro rero nk'ibarabara niba ku komine rija mu Kayanza baraterereye turimo turashyira mu kariyeri ikiraro mu gihuza komine Kayanza na komine Kabarore cyari gatagira ikibazo cyakoroka. Baradufashije cyane kugira tugisanure.
Abagize inama mpanuzi jambo ya komine Kabarore bavuga ko abanyagihugu bashikiriza batari abusema ngo kibivugwa na musitanteri n'abo barongoye amashyirahamwe acukura ubutare ari ibinyoma nk'uko umwe muri abo bagize inama mu majambo ya komine yabitwiganiye.
Baraguye mu gahundwe kuko amaze kuvuga yuko buri mwaka komine yakira amatagisi angana n'imiliyoni 100,000,000 yaradutangaje ko nta gitasi n'imwe nk'iyi komine yasohotse boteranya umwaka wose ngo berekane 120,000,000.
Abo bagize inama mpanuzi jambo ya komine Kabarore bamenyesha ko musitanteri yashikirije ibinyoma ku nyungu ziwe bwite. Barerekana neza ingene mu byo yavuze atakuri na gutwe kurimo.
yarabu zari buguzwa kuko na majambo ya vuzi adashitie ibeemez kuko yarabu zari uko haboneka hagati toni mirongi virinazi tano kushika fi toni mirongi ne kunga maezo toni mirongi ne upigwije na mafranga majana tatu batu wa yei uko aliyo alihuwa kukiro kiwa chaonezi kututora imirioni chumirazi vizi sinumba rero izo miliyoni ijana na mirongo ibiri yemanze mu binyamakuru yuko yinjira muri komine Kabarore iyo zavumwe.
Abanyagihugu bo muri komine Kabarore co kimwe nabo bagize inama ntuzajambo ya komine basaba ko kugwa amatohoza hakamenyekana ikinyegeza inyuma y'ububeshi ku bijanye n'icukura ry'ubutare muri iyo komine. Bavuga ko bitumvikana ingene Mustamis aguye biri kimasa yemeze igitigiri kitari cyo cy'amafaranga yinjira muri komine akongera ko igikorwa cyo gucukura ubwo butare cyashikanye komine ku iterambere ngo mu gihe atabara abantu arimwe gibyo komine ifise ntigire n'isoko rya kijambere.
Arakoze na Onezime dushimagize aborozi b'inka n'impene bo mu ntara ya Cankuzo bamenyesha ko babuze ayo bashira nayo bamira kugira ngo bashobore guhangana n'ingingo ya leta yo kugaburirira ibitungwa byabo mu mpongore. Bamwe bakaba bahisemo kugurisha ibyo bitungwa byabo ku mafaranga y'intica ntikize abandi nabo babihungishiriza mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Elvis Niyomwungere aradushikana aho mu ntara ya Cankuzo.
Aborozi b'inka n'impene bo mu ntara ya Cankuzo bavuga ko uturutse ibitungwa ari nko kwita mu mutego kuva aho leta ifata ingingo yo kugaburirira ibitungwa byose muhira nk'uko amasoko yacu mu makomini ya Kigamba Gisagara Mishiya na Kindajura hano rubiwe n'igihugu cya Tanzania bitubwira ngo aborozi bahisemo kuzigurisha ku giciro cy'intica n'ikize izindi bazihungishiriza mu gihugu cya Tanzania naho nyine ngo bafite amakinga y'umutekano wazo. Uyu ni umwe muri abo borozi.
Abatamata ngo dufise tubayemo twaciye tubigurisha n'urumba ntangire kubera izo nka twagurishije twazigurishije kuri rumwe twarahiye mu mashamba ya Tanzania.
Aborozi bo muri ayo makomine bavuga ko ubukene bugiye kubumurengera imiryango yabo kuko bahora bikora kuri ibyo bitungwa byabo.
Ngoyanje turajyana ku bukene bugiye kudutera kubera twakwikora ku mata kadanga ifuna cyane hari cyangwa se cyo kuronka ibyo kagwaye kwajumana n'izera karanje fikara.
Aborozi bo muri Cankuzo bagasaba rero leta kuraba ingene yosubira mu ngingo hanyuma igaheza ikaronsa ingurana abanyagihugu hamwe n'amatongo yo kurima mu bwatsi ngo kuko amatongo asanzwe yaraze kandi igitungwa cyari gisanzwe ari cy'urumara mu muryango.
Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ni kuri iryo tujya Eric Niyonzima duce dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri wa gatanu gitugutu mwaka 2021 mwakoze mwebwe mwese mu kanya mwafashe kukuyakurikira nyuma nyore ninge ko nariko ndayabashikiriza bamenyesha makuru bagenzanje mwe wese kuce yaterereye kugira ano makuru ashobore gutororokanywa cyo kimwe n'abahinga b'ivyuma batumye tuvuga mu katwumva twese hamwe tukaba tubasezeye tubifuriza amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho hamwe n'umunsi mukuru mwiza kubigisha bose.